Sanibonani bafundi ngiyanibingelela emakhaya. Ngegama lami nguThembile kaMthimkhulu, ngifundisa eLetho Themba, ngibuya eJohannesburg South District. Namhlanje sizokwenza iphepha lethu, sizokwenza iphepha lesibili, iphepha leinkondlo, sizohluza ikakhulukazi iinkondlo, iinkondlo zonke ezenziwa abafundi bebanga lika grade 12. Sizoqala ngokwethula inkondlo ezimiselwe ngaphambi kokuthi senze inkondlo. Inkondlo ezimiselwe kulonyaka ukuthi sizifunde yilezi. KwaNdonga ziyaduma, lokhu ngikwenzela ukuthi nikwazi ukuthi niyazi ukuthi ngenkathi nihlezi emakhaya niyazi ukuthi nifunda ziphi inkondlo. KwaNdonga ziyaduma ibhalwe uEJ Mhlanga, ngizwa uthando uJM Sikhakhane, Nkosi Sikelele Afrika, uSithi Msimanga, Yuvesi yakwaZulu, LF Mathendra, uGqozi, BW Vilakazi, akasekho, LTL Mabuya. Izibongo zikakufakwezwe, MSS Gcumisa, uthando, KNN Gcumisa, thumela uzamcolo Nkosi, imbongi yakhona yaziwa, imfihlo. MH Mazibuko, ngibonga ngiyanqonqoza, imbongi nakhona ayaziwa. Unoxolo noma unoluxolo, ibhalo KNN Gcumisa. Bafundi ke, lezi inkondlo ezimiselwe ukuthi zifunde kulonyaka. Manje sesizongena esigabeni sesibili lapho sibheka ukuhleleka kwephepha lethu ukuthi iphepha ezolibhala uma kuphela unyaka lihleleke kanjani. Leli phepha lineyiqephu ezintathu, iphepha lesibili lineyiqephu ezintathu. Isiqephu sokuqala iyinkondlo ezinamamaki amangashumi amathathu. Isiqephu sesibili inoveli enamamaki angamashumi amabili nanhlanu. Isiqephu sesithathu sithi siqephu C umdlalo ine mamaka amashumi amabili nanhlanu. Esiqephini ke sokuqala singithe inamamaka amashumi amathathu. Kukhona iinkondlo ezimiselwe leze bese ngizishilo ngaphezulu. Lapha kuzobuzwa imibuzo emine, kuzobuzwa imibuzo emine. Eyinkondlweni leze bengizishilo ngaphezulu, ulunduleke ukuphendula imibuzo emibili kuphela. Umbuzo wokuqala enkondlweni, umbuzo omude unamamaki ayishumi. Umbuzo wesibili, umbuzo omfushane unamamaki alishumi. Umbuzo wesithathu, umbuzo omfushane unamamaki alishumi. Umbuzo wesine, umbuzo omfushane futhi unamamaki alishumi. Lapha phezulu umbuzo wokuqala sithe umbuzo omude. Uvumelekile ukuthi ungakhetha noma kukuphi. Umbuzo 1 umhlanganisa nombuzo 2, umbuzo 2 umhlanganisa no 3 noma u 3 umthatha no 4. Kule inkondlo ebesizifundile sizifunda eklasini lethu sibhala zibo 2 njoba sizozithola zo 4. Bese siza kumbuzo 5. Umbuzo 5 ke yena umbuzo esithi umbuzo ophoqelekile. Lo mbuzo inkondlo ongazange wayenza nothisha esikolweni. Uyaqala ukuyibona namhlanje. Kuzoba imibuzo emfushane. Yingakho sithi uphoqelekile. Akekho umfundi ozophuma engayibhalile le nkondlo. Awukaze wayibona, kepha uzoyibhala imibuzo omfushane. Bese siyahamba ke siya kusiqephu B. Esikoleni ke sifundile, abanye bafunda inovel, abanye bafunda ubuciko bomlomo. Kusiqephu B sine novel, sinobuciko bomlomo. Sineyincwadi ke nazi iyincwadi eyimiselwe, ngenzela ukuthi singenze amaphutha. Nazi iyincwadi eyimiselwe ke ngaphansi kwasiqephu B. Bengithi lizokuna umbuzo omude ozoba khona noma umbuzo omfishane ngaphansi kwencwadi ethi bengithi lizokuna. Linamamaki amashumi amabili nanhlanu. Usumenyezelweke umcebo incwadi yesibili eyinoveli, kuzoba nombuzo omude noma umbuzo omfushane. Nawo unamamaki amashumi amabili nanhlanu. Kunjalo ke incwadi yethu yesithathu ngaphansi kwamanoveli, umbuzo omude noma umbuzo omfishane unamamaki angamashumi amabili nanhlanu. Bese siba nencwadi ngaphansi kwamanoveli ethi Impi yabomdabu isethunjini. Umbuzo omude noma umbuzo omfushane. Nawe futhi unamamaki amashumi amabili nanhlanu. Incwadi nencwadi la inombuzo omude noma umbuzo omfushane. Isiqephu B siphinde bese siba nobuciko bomlomo yiko kuthiwe lapha noma la kusho ukuthi uma ngabe eklasini nothisha wenze inovel uzobhala ngenovel manje uma ngabe wenze ubuciko bomlomo ufunde incwadi ethi uju lezizukulwane nakhona kunombuzo omude kunombuzo omfushane. Kulesi siqephu khetha ubhale umbuzo wodwa ngencwadi oyifunde esikoleni. Ungakhetha ubhale umbuzo omude noma ubhale umbuzo omfushane. Besinikeziwe ke imibuzo siyazikhethela noma ubhala omfushane noma ubhala omude. Lapha kuthiwa khetha uzobhala owodwa ke ngaphansi kwenovel. Uzobe uphethe amashumi amabili nanhlanu ngombuzo owodwa owukhethile. Uma ukhetha umbuzo omfushane kusiqephu B, usuphoqelekile ukubhala umbuzo omude kusiqephu C. Sesiya kusiqephu C ke manje. Lapha sikhuluma ngomdlalo. Kulesi siqephu nakhona uzophendula umbuzo wodwa. Iy'ncwadi zomqeze siqephu C umdlalo eyokuqala ithi kudela owaziyo. Sinombuzo omude nakhona nombuzo omfushane amamaki mashumi amabili nanhlanu. Sibe nencwadi ethi awuwelwa umngeni. Sibe nombuzo omude sibuye nombuzo omfushane. Sibe futhi nencwadi yesithathu ngaphansi kwasiqephu C sithi ubhuku lwamanqe. Sinama nayo inamashumi amabili amamaki amashumi amabili nokuhlanu. Nakho ke khetha ubhale umbuzo wodwa kulesi siqephu uma ubhale umbuzo omude kusiqephu B. Usungabhala umbuzo omfushane ke manje kusiqephu C. Uma ngabe ukhethe umbuzo omfushane kusiqephu B, kusiqephu C usubhala umbuzo omude. Ngiyethemba lokho kuyacaca. Uma ngabe kusiqephu B ubhale umbuzo omfushane kusiqephu C usuzothatha umbuzo omude. Qaphela ke mfundi. Phendula umbuzo wodwa omude kanye nowodwa omfushane. Ngenkathi ukhetha kufanele ukuthi uqikelele ukuthi ubhala umbuzo owodwa omfushane, ubhala umbuzo owodwa omude. Kusiqephu B qikelela ukuthi unowodwa omfushane esiqephini B kanye nasesiqephini C. Uma usuliqedileke iphepha lakho kusho ukuthi lizobe lineyinkondlo ezimbili nenkendlo kambuzo 5 bese iba nosiqephu B kungaba yinoveli eniyifunde eklasini nothisha egunjini noma ubuciko bomlomo bese sihamba siya kusiqephu C uma ubhale umbuzo omfushane kusiqephu B usuyobhala umbuzo omude kusiqephu C. Ngiyethemba ukuthi ukuhleleka kwephepha ke kucacile kithi sonke bafundi. Sesizobheka manje ukuhluza inkondlo. Into esizele namhlanje sibheka ukuthi sihluza kanjani inkondlo. Ngizocela ukuthi abafundi baphathe iy'ncwadi zabo, incwadi uju lwezinkondlo. Bese sizohluza iy'nkondlo ezimbili. Inkondlo esiyihluzayo inkondlo ethi Nyuvesi yakwaZulu. Le nkondlo isekhasini 73. Siphinde sizohluza inkondlo ethi Izibongo zikakufa kwezwe. Isekhasini 114. Bafundi ngiyacabanga ukuthi ke lesithuba yilithubelenele ukuthi ungalanda incwadi yakho ubeke phambi kwakho. Sesiyaqhubekeka. La sizobheka isakhiwo. Yini isakhiwo? Isakhiwo ukubumbeka noma umumo wenkondlo. Ukuthi inkondlo imi kanjani. Ukubumbeka kwayo ukuthi imi kanjani. Sinesakhiwo sangaphandle, sinesakhiwo sanga phakathi. Ake sithathe nje sithi nangumuntu. Umuntu uyambona ngithi. Nangu asithathe mina ke sithi nangu mina uyangibona. Yikupho okubonayo kumina. Mhlawumbe ubona ukuthi ngimpofu, ubona ukuthi nginezandla, ubona ukuthi nginezindlebe, nginomlomo, nginobuso, umzimba, konke lokhu wena okubonayo manje ngalesikhathi sizokubiza ngokuthi isakhiwo sangaphandle. Kodwa uma usufuna ukubheka isakhiwo sangaphakathi, sithe inkondlo uma siyihluza inengxenye emibili, isakhiwo sangaphandle nesangaphakathi. Konke okubonayo sithi isakhiwo sangaphandle, njengoba ngithatha isibonelo ngami nje. Esangaphakathi ke, ngiyaqhamuka nje angikakhulumi lutho. Ngingakakhulumi lutho, awuzukwazi ukuthi mina yini engicabangayo. Mina ngikwesiphi isimo. Uzokwazi ukuthi ngikusiphi isimo uma usuzwile ngiphimisa amagama. Lapha ke enkondlweni kunamagama aye aphinyiswe amagama ingbongi ewakhethayo ngenkathi izobhala inkondlo. Lawo magama yiwona ke azosiholela ekutheni sikwazi ukubona ukuthi ngalenkathi imbongi ibicabangani. Lawo magama azosholela ekutheni umoya wembongi ngaleso sikhathi ubukusiphi isimo. Kuningi ke nomqondo sizowuthola ngokuthi sibhekeni amagama. Loko kusiza ukuthi sazi. Isakhiwo sangaphakathi ke yilokho esiye sikubheke. Sibheka umoya wenkondlo, indikimba kanye nomyalezo, umqondo osobala wenkondlo, umqondo ocashile, imfanekiso omqondo esingathi yithombe magama yithoni indikimba ngakusho nje konke esinga osingena ngaphansi kwesakhiwo sangaphakathi uza kwethu uzosenza ke isakhiwo sangaphakathi mina ngibhekene nesakhiwo sangaphandle isakhiwo sangaphandle ukubumbeka noma ukwakheka kwenkondlo okufaka amabinza yinani elakhe inko elakhe amabinza imigqa evulekile nevakikile noma nemifushane noma emide amagama imbongi ezowasebenzisa ukuthi mangakhi emgqeni owodwa impawu zokuloba okuzothi kusize esigqini senkondlo nesigqi esizosibheka ukuthi ngabe siyanenza noma siyacothoza sithi siyanensa sithi siyacothoza noma sithi siyashesha khona ukuxhumana okuneyinhlobo ezahlukahlukene ukuxhumana oqalayo esithi ukuxhumana osiqalo ukuxhumana sigcino ukuxhumana omaphakathi ukuxhumana okuyisiphambano nokuxhumana okutshekile sinemvumelwano imvumelwane sinemvumelano eqalayo imvumelano egcinayo imvumelano ephakathi siphinde sibe sinefana umsindo kunefana umsindo eka ngwaqa kunefana umsindo kankamisi uthola futhi impindwa uphinde uthola isizura on masithanda sithi isizura singabize sithi isikhawu noma siphinde sibe nani nenjabment yini ukuxhumana sengibheka ukuthi yini ukuxhumana ukuxhumana kwakhiwa ngamagama afanayo emgqeni yenkondlo kungaba umuqa wokuqala nayi imiqa umuqa la umuqa la ukuxhumana kuyenzeka ukuthi akutholakale emgqeni elandelayo yenkondlo kuyakheka futhi ngamagama afanayo ncimishi kodwa aneziqu ezifanayo uma sikhuluma ngokuxhumana sokhuluma ngegama lonke negama lonke uma sikhuluma ngokuxhumana sikhuluma ngegama lonke noma ngaba isiqu segama inhlobo zokuxhumana ke njengoba ngike ngazisho khona ukuxhumana okuqalayo ukuxhumana osiqalo ukuxhumana maphakathi ukuxhumana sicini siphinde sibe noxhumano siphinde sibe nokuxhumana okuyisiphambano nokuxhumana okutshekile. Loku sizokubiza sithi ukuxhumana okuqalayo, ukuxhumana okuyisiphambano,
ukhumana okujekile ukhumana okuphakathi
inhlobozani zokuxhumana sinenye ke futhi esithi impindwa esithola khona ngaphandle enkondlweni lapha kuba umuqa ophindwayo ebinzeni uma liqala noma ekugcineni kokunye kungaba phakathi namabinza kepha kuphindeka umuqa ukugqamisa imbongi ikusebenzisela ukugqamisa okuthile okufuna ukuthi kuvele noma kuzwakale asike sithathe nje isibonelo enkondlweni ethi ngizwa uthando impindo umbongi kule nkondlo kusuka emgqeno ebinzeni lokuqala ukuya ebinzeni lesishagalombili imbongi isebenzise impindo uthi ngizwa uthando aphinde futhi kungaba sekuqaleni kwebinza kungaba sekugcineni kwembinza kodwa lokhu uma kulokuphindaphindeka kuphindaphindeka kufuna ukuveza kukhona into imbongi efuna ukuyigcizelela masikhumbule mafundo ukuthi impindwa yenzwele ukugcizelela okuthize kulesibonelo ngisibeka la ngithi ngizwa uthando imbongi ifuna ukugqamisa ukugqamisa noma ukugcizelela uthando eluzwayo ngaphakathi kuyona yingakho elokuthi ngizwa uthando ngizwa uthando lokho sikubiza ngokuthi impindo okunye sikuthola yesakhiwo sangaphandle sithola injapment lona umugqa ebinzeni oba nomqondo ophelela emgqeni ongenzansi bese kuba nophawulo kuloba umuqa na umuqa na umuqa wesibili khani kuzoba nophawulo kuloba kungaba noma uluphi uhlobo lwephawulo kuloba umuqa ongenhla awunalo uphawulo kuloba bese kuthi umuqa ongenzansi uphele ube nephawulo kuloba lokho ukwenzelani imbongi undlulisa umqondo awukwazanga ukuphelela emgqeni wokuqala wahamba umqondo waze waphelela emgqeni wesibili yilapho imbongi isima khona ngoba isudlulisile umqondo ebifuna ukudlulisa umuqa 1 ukuya kuthi isibonelo inkondlo ethi izibongo zikakufa kwezwe isibonelo saloko engikwenza lapha kusenkondlweni ethi izibongo zikakufa kwezwe imbongi ithathe umuqa 1 umqondo wakho uyophelela ku 3 uthini lo muqa ingqungqulu eyabhula amaphiko phezu komuze sangweni etheni zonke izinyoni zakhothamisa amakhanda siyabona ke bafundi ukuthi kusuke la kungena phawu kweza la kungena phawu kwaze kwaba nophawu ngenzansi uthi ingqungqulu eyabhula amaphiko phezu komuze sangweni etheni zonke izinyoni zakhothamisa amakhanda Loko sikubiza ngokuthini injapment. Ufuna ungidlulisa umqondo usuka la uziyophelela lapha. Ngiyethemba ukuthi niyayizwa ukuthi yini injapment. Isizuka noma sibiza ukuthi isikhawu. Ungamangalike uma sebekubuze phepheni bethi isikhawu. Akusiyo into enja isizuka. Lapha kuba nomuqa onophawu maphakathi kwamagama. Lolo phawu noma isiphumuzi kungaba isiphumuzi isibuzi noma isibabazo njalo njalo ongakuthola akuvamile ukuthi enkondlweni na inkondlo ibhaliwe akuvamile ukuthi kube nophawu enkondlweni uma kwenzekile kwaba nophawu lokho sikubuza ukuthi yini isizura uphawu oliba khona emgqeni wenkondlo uma ngabe imbongi ibhala inkondlo yayo isibonelo asike sibheke inkondlo ethi imfihlo lenkondlo inosizi kodwa lapha ithi lowo uthi nasi isiphumuzi lapho bese kuthiwani ngamunye wazibonela azizwele. Lokho kukhomba ukuthini? Imbongi ikubonile ukufa. Kodwa kuyimfihlo akekho umuntu okwaziyo. Isithi umthetho uthini? Uthi lowo uthi ngamunye wazibonela azizwele. Sizokubiza ngokuthi lokho okwenzeke la sizokubiza sithi isizura. Kungaba noma uluphi kuphawu olungenayo lapho. Uma kwenzekile kwaba khona sithi isizura. Siye esiqino kunye okutholakala ngaphandle enkondlweni. Lona umgqumo omnandi osamculo ogcizelelayo. Kusuke kukhona into imbongi esuke igqamisa lapha. Kakhulu ke imbongi iyagqamisa. Kodwa lo kuba umgqumo, isigqi silethe umgqumo omnandi osamculo. Ube ugcizelela into ethize imbongi efuna ukuyindlulisa. Isigqi singalawulwa ukuvuleka nokuvaleka kwemiqa. Siyazi ukuthi inkondlo uma siyibuka kwesinye isikhathi siyasithola ukuthi inempawu kuyo yonke imiqa kunempawu bese sithi leyo nkondlo ivalekile. Kodwa uma ingenayo imiqa sesithini leyo nkondlo ivulekile. Kanti inkondlo engenazo impawu yona siyibiza ngokuthi ivulekile. Evalekile sizoyibona ukuthi njalo kube nophawu. Kodwa evalekile awuzukubona lesithi injani ivulekile. Le ivalekile. Lokho esengubhale la kuzolawulwa futhi ukuthi ivalekile kuzolawulwa umoya wenkondlo. Asigcini ngokuthi sithi ivalekile nje, kodwa kuzolawulwa nayini umoya wenkondlo. Asindluleke futhi bafundi. Uma imigqe ingenazo izimpawu sithi isigqi siyanenza. Isigqi siyashesha. Kepha lokhu kungalawulwa umoya wenkondlo. Umoya wenkondlo unokujabula, uma unokujabula. Uzobona ngembongi ibhala ingafaki impawu iyashesha kumnandi kuyashesha. Lapho imbongi inani nomoya onjani wokuthakasa, wokujabula, wokuncoma. Uma inkondlo inomoya wosizi, yize imiqa ivulekile. Asithi imiqa inje ivulekile. Kodwa umoya wenkondlo usizi. Umoya wenkondlo usizi. Sekuzothiwani ke manje sithe ivulekile kepha manje ayisabi inkondlo evulekile. Isenziwa yini ukuthi isigqi asisasheshi. Seyenziwa ukuthi umoya unjani? Umoya wosizi. Ngiyacabanga ukuthi nakuthola lokho. Akubhekwa ukuvaleka nokuvuleka kwemigqa njengoba sengichazile. Kepha umoya uba nomthelela nthe umoya wosizi uba nomthelela ekutheni le sigqi senzeni singabe sisashesha kodwa senzeni sesiyanenza imigqa emfushane yenkondlo okokuqala sithe umoya unomthelela ukuthi ithi ivulekile ibe inesigqi ithi ivalekile ibe nesigqi esisheshayo ithi ivulekile ibe nesigqi esinensayo izobe iholelwa yini umoya imigqa emfushane yenkondlo ingaba nomthelela futhi nayo esiqini esisheshayo senkondlo imbongi uma ikhethe amagama ewasebenzise enkondlweni yayo bese ithatha amagama amafushane yebo ngiyabona yebo ngiyazi yebo akasekho ngempela konke lokho kukhombisa ukuthi hleze imbongi ijabule hleze imbongi yacabanga kuba nomthelelo thize imigqa emfushane yenkondlo iyenza ukuthi isigqi sisheshe yebo akasekho yebo kumnandi yebo ngizohamba lokho kwenza ukuthi isigqi senze niyangizwa ngithi mangibiza uma uqhuphelele kodwa manje ngiyashesha Amagama amafushane imbongi ewasebenzile, ewasebenzisile ingaletha isiqiki esiqe sinjani esisheshayo. Ukweqiwa konkamisa. Ukweqiwa konkamisa. Ukweqiwa konkamisa. Sithi khona ukweqiwa konkamisa ngokuthanda.
Hamb.
Lokhu sikubiza ngokuthi ukweqiwa konkamisa. Kuvamile ukuthi imbongi uma zijabulile. Uthola ukuthi isigqi manje sesizoshesha. Sisheshiswa ukuthi endleleni la ebhala inkondlo imbongi. Ibhala inkondlo eyeqa onkamisa lokho bese kudala ukuthi kwenzeni inkondlo bese iyashesha. Okuningi ke bafundise ngikuchazile. Sesingena ekhluzeni inkondlo ethi izibongo zika kufa kwezwe ibhale uMSS Dumisa. Sibheka isakhiwo sangaphandle. Ngaphambi kokubheka isakhiwo sangaphandle bafuni make sithi ukubuka umqondo nomoya wenkondlo. Nakhumbula ngaphambilini ngesikhathi bengichaza isigqi konke lokho bengichaza ngifuna ukuthi nazi ukuthi sithi isigqi imigqa yenkondlo evalekile idala isigqi esinentsayo kodwa umoya wenkondlo uba nomthelela okutheni lesigqi besinenza bese siyashesha awukwazi ukuthi uvele uyihluze yodwa isodwa isakhiwo sangaphandle kufanele uphinde ubheke isakhiwo sangaphakathi ube nomqondo ukuthi inkondlo ikhuluma ngani sibheka isakhiwo sangaphakathi sizobheka nje umoya sibheke umqondo wenkondlo sindlule lapha ke sibheka okushiwa inkondlo yini umqondo wenkondlo yilokho umqo imbongi efuna ukuthi sikuzwe sibheka okushiwa imbongi ufuna ukuthi sizweni usixoxelani kule nkondlo kuba khona kamagama nothile esingathi amagama acebile amagama angavamile ukuthi siwasebenzise lamagama imbongi iye iwakhethe iwafake enkondleni yayo ukuze ilethe indlulise umqondo kubafundi lokho ke ukuthi ukuthole kufanele ukuthi uye ebinzeni ngalinye 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 ake sibheke ke ngokushesha kubinza 1 leli binza ligqamisa ukuthi inkosi yakwagcumisa etsheni ukufa kwezwe inkosi eliqhawe sizobona ukuthi masenza lenkondlo siyibheka sithola igama eliveza ukuthi uliqhawe livela kaningi lokho sekuzoba yini yindikimba yobuqhawe ukudlula indlula wonke ukuthi ibinkosi eyiqhawe ukudlula wonke amakhosi yahlonishwa namanye amakhosi lokho sikubona ukuthi kusetshenziswe amagama afana nalawa ingqungqulu yini ingqungqulu ingqungqulu inyoni esajwa yezinye izinyoni inyoni esakhozi kodwa ayifani incimishi nokhozi ezinyoni ke ziyayesaba uma ziyibona ukufika kwayo inkosi kwaletha ukuthula ezweni kwaphela izimpi lokho uzokufakazela noma ukutomula amagama afana ukuthi kwanqamuka ingelezane yegazi lokho ukuphela kokugeleza kwegazi ezweni kwasekwenze kubuye kwenzekani kwasekubuya abantwana nabesifazane babuye intabeni babuya bazohlala lapha ezweni banethezeka kwakhandeka imindeni emihle ehlezi kahle konke lokhu kwenzeke ngokukhulu ukushesha uthatha umbuzo yakwenza lokhu ngokukhulu ukushesha Yingakho imbongi isebenzise igama elithi ingulule. Ingulule yini? Yisilwane esihamba phansi. Kepha lesilwane siwuhlobo noma umndeni wakwakade. Lesilwane sigijima kakhulu ungidlula zonke izilwane. Abanye abafundi ke bangathi abasazi asiboleke igama elithi cheater ukulichaza kahle. Lesilwane sigijima kakhulu. Imbongi ingathekise inkosi yakwaGcumisa ukufa kweze wathi uyingulule ngoba ukuthula loku ukwenze kwaba khona ngokuphazima kweso ngokusheshsha. Siyabona ukuthi la umoya walenkondlo imbongi incoma ukwenza kwenkosi yakwaGcumisa kuvelani ubuqhawe benkosi. Umoya wakhona okuncoma masikubhale sazi ukuthi umoya webinza lokuqala okuncoma kunconywani ubuqhawe benkosi kufa kwezo ngokuhlabana kwakhe alethe ukuthula ezweni ngokukhulu ukusheshsha. Ibinza 2 ubhala uma ubhala ungakhohlwa ukuthi uchaza ngamabinza ngamabinza. Ibinza 2 lapha imbongi saqhamisa ubuqhawe benkosi kufa kweze uthe eyinkosi nje encane ukutomuleke ubonisa ukuthi uyinkosi encane ithole elikalubanjane elikasigobhe uthe ukhethe wasebenzisa loma ithole elikalubanjane nolasigobhe ukuthi ingane encane ezalwe emndenini wakwaGcumisa ezalwa kombe lubanjane nosigobhe. Lokhu kugqamisa ukuthi uthe emncane kepha walethe ukuthula. Imbongi iveza bonke abozalo lwenkosi ukufa kwezwe yakwaGcumisa. Iphinde igqamisa umqondo wokuthi kusuke isizwe sakwamapholoka sizomphazamisa bemhlasela bazama ukuqeda ukuthula kepha yena ukufa kwezwe walwa nabo ukuthi ulwa uzama ebobonisa ukuthi yena unobuhlakani inkosi enobuhlakani inkosi eliqhawe. Wabahlulake ngoba vele uliqhawe. Lokho sikubona imbongi umayithi kanti izophaphalaza ngelinomantshu. Yini umantshu? Umantshu uma ngabe inkukhu ifukamile amaqanda awachamiseli wonke kuvela amachwane. Kuba khona amanye onakalayo. Lelo elingazange lachamisela kwaba nechwane bese kwenzeka ngephutha liphahlazeke phansi okuzophuma lako ukunuka. Ukunuka kwakhona akubekezeleki bafundi. Lokho kunuka akubekezeleki. Yikho ke kuthiwa wabaphahlaza ngelinomantshu ukuthi wabasusa angeke uyimeleke leyo nto. Ukubasusa kwakhe kwase kwenzani? Kwase kuveza ukuthi inkosi enjani enobuqhawe futhi enamandla. Leli binza liqukethe umoya wokuncoma, imbongi isamncoma, isamncoma futhi. Ibinza lesithathu, imbongi leli binza igqamisa ukuthi izinduna kanye nabangaphandle bamlahlekisa, abangameluleka kahle ukufa kwezwe. Sikubona phi lokho? Lokho bakwenza ngenxa yomona bebona ukuthi nangu umuntu emncane, nangu ehlabana, nangu ebonisa ubuqhawe. Sikubonile ebinzeni lokuqala imbongi imncoma, sakubona ebinzeni lesibili imbongi imncoma. Akusiwo wonke umuntu ozokuthanda ukusebenza kahle. Sibona sesitomula, singatomula ukuthi indaba eyenziwe abafokazana kanye nezinduna, inkosi abangayikhombisa inxeba, ukuthi abambonisanga kahle, bamenze waphaphalaza, kanti ukuphaphalaza kwakhe sekuyambulala. Bathi bamyalela impi ukuthi nansi ngapha, kanti ayikho ngapha, ingakolunye uhlangothi. Asitomule kusho lokho. Yathi iyalihlaba kanti iyaphimpiliza. Wathi uyenza uyalwa kanti uhlaba eceleni. Wageja yaphambuka yase iyehlulwa ke inkosi kanjalo. Imbongi ikhuluma ngokuthi kwasuka kwase kuba neizwe lagcwala iziduliduli. Sithi kuthiwa iziduliduli leza akusizi iziduli leza siya sizibona umhlabathi lo. Sekunamathuna manje ukuthi ngenxa yokuthi kubinza 3 sibona ukuthi manje bazama manje ukuthi bamhlasele. Sekuba nezidulidulu lona sithi umfanekiso somqondo wokubonakalayo sibona iziduli. Empeleni akusizo iziduli, amathuni. Adalwe yini lamathuni ukuthi ngenkathi ephaphalazile bange nababulala abantu kwasha nemizi. Asibheke ukutomula lokho. Baphuma uma ombambala, bangathini uma bengaphuma ombambala egwebe igijima. Nonomadlikidlikana bangathini lokho kusho ukuthi njengoba sekugcwele amathuna angaka ezweni labo sikhumbula ukuthi khona la ithi kwakukhona amahlathi kodwa lawo mahlathi awasekho sekukhonani iziduliduli ezishunqa intuthu ngisho ngithi mhlawumbe mina amathuna mhlawumbe semasha kwenzwa ukuthi khumbula ukuthi lembongi i bayingathekise bathi ingulule izinto ezenzekayo zenzeka ngokusheshsha naloku ukuthi bamehlule bakwenze ngokusheshsha ukuthi ephumile bemphambukisile bamenze bakwenza lokhu ngokusheshsha kwenzeka ngokusheshsha la sibona umoya wokukhathazeka imbongi yakhathazeka ngoba empinzeni lokuqala nelesibili sithola ukuthi le inkosi yakagcumisa iliqhawe kodwa la sesibona ukuthi naba abantu bemlahlekisa umoya otholakala kule nkondlo umoya wani wokukhathazeka imbongi ikhathazwa ukuphambalaza kwenkosi siya kubinza 4 kuleli mbinza imbongi idondolozela ngomfu wabo manje ukudondolozela umfakitho omqondo wokubonakalayo idonzozela ngomfo wabo omncane umlindeli kwesokunxele kusho ukuthi kwesobukhohlo ngapha asitomule kusho ukuthi usebuya nje usehamba nomfo wabo uma dondolozela ngentonga encane kwezwa kwabo ekhohlwa kusho ukuthi akusiyo wasondlunkulu kodwa owasokhohlwa umfo wabo umcebisa ukuthi azizwe angahlasela kanjani ezinye izizwe uyamcebisa manje bebuya ukuthi lalela manje ngoba sebesihlulile asike senze nje ukuze kunqotshwe umfowabo lo asedondolozela naye omcebisayo umlindeli nayo inkosi ikwazile ukumlalela umlindeli yize emncane kuye inkosi ikwazile ukuthi imlalele ngenkathi emcebisa umnikeze amacebo ukuthi ahlasele kanjani manje izizwe ubona lapho ethi ukuthi amacetsheni abawasebenzisile sithatha sicaphuna sithi ukhabe unobhadule esengaphakathi kusho ukuthi umcebisa uthi nje mabangasiboni uma sizongena asingene nje sesibahlasela yingakho amadoda amabili ayevalile eyakwaluthule emathuleni neyakwamgwazi ezazivalile zithi zimgadile zahlule ukumbona ngoba waqhamuka eseqhamuka isinyenyelo waqhamuka eseqhamuka ngenye indlela bambone esengaphakathi unobhadule kusho ngathi bebevalile akusiko ukuthi babevale ngonobhadule umfanekiso omqondo wokuthi kwakumiwe bemgadile unobhadulo umshudo owesizulu okhandwa ngogodo siyandlula ke lapho bafundi besifuna nje ukubona kodwa ke ngoba kulelibinza lesine sithola ukuthi imbongi iyancoma manje isincoma ukuthi ukwazile ukuphinda abuyise ubuqhawo bakhe abuye anqobe kulelibinza binza 4 uyancoma sesibheka manje umumo wenkondlo singathatha sithi siphendula umbuzo othi xoxa noma bhekisa ekhoneni lembongi ekubumbeni inkondlo ngesakhiwo sangaphandle lokhu ungakwenza kube yini isingeniso sakho kungaba ukuthi fani ukuchaza ukuthi yini isakhiwo sangaphandle bengeke ngachaza ukuthi isakhiwo sangaphandle umumo wenkondlo uqala kuphi ke umuchaza uqala ngamabinza Lenkondlo yakhiwe ngamabinza inkondlo ethi izibongo zika kufakweze yakhiwe ngamabinza amane singawabheka ke bafundi 1 2 3 4 amabinza amane ibinza lokuqala nebinza lesine yakhiwe ngemiqa elishu kanti imiqa eminye yakhiwe ngamagama amafishane namagama amade amafushane amagama amabili amade amagama amahlanu kanti imigqa emide yona inamagama amanye aba ishaka lombili lokho singakubona emgqeni 33 lapho kuthiwa bathi ukufa kweze izwe lifi ngaye kungabi indaba zalutho besichaze ubinza 1 nobinza 4 sesingena manje kubinza 2 no 3 ibinza lesibili lakhiwe ngemiqa ewu 8 kanti ibinza lesithathu lakhiwe ngemiqa eyamashumi eyishumi nantathu umugqa omfushane webinza 2 unamagama amabili umugqa 16 emalangeni yalilabalabela Ganti umuqa omude ebinzeni 3 wakhiwe ngamagama mangakhi amahlanu isibonelo salo umuqa sithi gazi nqa amaliba angaqhibuka namuhla bheka ke lamagama mahlanu 1 2 3 4 5 amagama wasebenzisile mahlanu kuthi uma uyichaza kufanele ungene amabinza uchaza ukuthi yakhiwe ibumbeke ngamabinza amangakhi lelibinza liqukethe umoya wenjabulo ngoba inkosi ibuyise abesifazane sibheke ubinza 1 yabuye abayeka ukulala ezintabeni lokudala esinye isizathu sokuthi isigqi salenkondlo sisheshe sibheka ukuthi manje yini isigqi salenkondlo sisheshe sibheke ibinza ngebinza ibinza 1 sishilo sathi inkosi iyanconywa la kuyajatshulwa ngakho ke uyayincoma ngokuthi ihlabani Ngakho ke noma ngabe bekukhona impawu ngoba umoya walenkondlo esiqini umoya umoya wenjabulo umoya wokunqoma omama bebuya eintabeni bezohlala kukhandwe imindeni kabusha lokho kuletha injabulo kanti nembongi iyakunqoma ngakho ke isigqi sakhona senzani siyashesha lokho kudala esinye isizathu sokuthi isigqi sisheshe umoya wenkondlo Amagama akhethwe yimbongi mafushane lokho kubangela isigqi sishayo amagama akhethwe yimbongi mafushane asike sibheke nje umugqa 8 lapho imbongi ithi ukulala ezintabeni lawo magama nje mafushane akhombisa ukuthi sebeyabuya manje ukulala bayeka ukulala ezintabeni imbongi iphinde yeqe onkamisa yesinye isizathu sokuthi isigqi senzeni sisheshe sithi isigqi siyashesha ngoba imbongi yeqe onkamisa uma ungayibheka lenkondlo inama apostrophe apostrophe lokho okwenza ukuthi isigqisayo sishesha imbongi iyeqe onkamisa ngokuthanda lokho kubangela ukuthi isigqi sisheshe isibonelo asithathe umugqa othi ingqungqulu eyabhula amaphiko phezu komuzi esangweni etsheni zonke izinyoni zakhothamisa amakhanda kusho ukuthi la uyabona ukuthi kweqilo eyabhula esangweni zonke zakhothamisa lokho kukhombisa ukuthi imbongi yenzani iyashesha sibheke ke manje imvumelwano kuleli binza. Imvumelano esiyitholayo sithola imvumelano sigcino nkamisa kaA emgqeni 3 no 4. Kanye nemiqa 6 no 7. Asike sibheke ingulu le egijime. Ingulule egijime yeqa izintaba abesifazane baye nabantwana bayeka bapheza ingulule ingulule egijime
ezintabeni. Yeqa izintaba. Nangu a kulomuqo.
Nomuqo olandelayo now. Sodwebela u a. Bafundi ke qikelela uma uveza imvumelwano egcinayo uthi imvumelwano sicino. Uqala uthi imvumelwano sicino. Ubusudomula umugqa wonke ubusudwebela lokho okuyimvumelwano sicino. Kukhona futhi nokunye ifana msindo. Sithola ifana msindo ngwaqa ka Z emgqeni 3. Zonke izinyoni zakhothamisa ifana msindo ngwaqa umuntu omula ke kufanele usho ukuthi ifana msindo ngwaqa gabani
ga z ubusutomula wonke ke umuqa ubusuyadwebela lapho kuvela khona
Loko kuzokwenza ukuthi embuzweni emfushane ubusu yahlomula. Ibinza lesibili isizura iyatholakala kuleli binza emgqeni 11 imbongi isebenzise iziphumuzi phakathi komuqa isibonelo itholwe elikalubanjani na waphumula elikasigobhe waphumula Elga Manyosi waphumula, Elga Salman waphumula. Kwenzani lokho? Lokho kwenza ukuthi sithi isizura. Isizura imbongi isuke isebenziselani. La isizura isebenzisele ukubala. Ibala abozalo lwenkosi ukufa kwezwe. Uthi ithole elikalubanjani elikasigobhe elikamanyosi elikasalimane ubala bonke abozalo ngakho ke isizuri uyenzele ukugqamisa ebala abozalo Ibinza lesithathu inani lamagama inani lemigqa eyakhe ibinza lesithathu mashumi nantathu kanye nemigqa emide kuneminye imigqa emide kanye nemisho emfushane lokho kubangela isigqi salelibinza sinenze sicothe sihambe kancane khumbula ukuthi ibinza lesibili yilapho lesithathu yilapho sithola khona ukuthi imbongi iyahlulwa imbongi iya inkosi iyehlula imbongi iyakhathazeka ukuhluleka kwenkosi yingakho sizothola ukuthi lelibinza manje lenzani liyacothoza noma isigqi sakhona senzani siyanenza imigqa yalelibinza yakho imigqa emfushane enamagama amathathu ukuya kwemide enamagama amahlanu yonke imigqa ivalekile inezimpawu zokuloba ekugcineni okuphinda kubangele ukuthi isigqi sinenze imbongi ibuye ibalise igqeke kuleli binza okudala ukuthi isigqi sakhona senzeni sinenze binza 4 imigqa yaleli binza ishumi yakhiwe ngemigqa emfushane esuke emagameni amabili ukuya umugqa 40 kanti emide inamagama ayishaka lombili umugqa 33 isigqi kuleli binza siyashesha yize imigqa yakho imide imigqa yakho namide ishumi nantathu kanti khona nomugqa omude onamagama ayishaka lombili lokho kudala ukuthi sinenze kodwa sithe isigqi silawulwa yini umoya Umoya walenkondlo walelibinza wenzani unokujabula unokuncoma imbongi incoma ukuthi inkosi isikwazile ukubuyisela izwe esimeni ebesikubinza 1 nakubinza 2 kubiza 3 sashintsha kodwa sabuya ke futhi kubinza 4 ngakho ke isigqisa lebinza linzani sizo shesha ukuxhumana sinako ukuxhumana sigcino emgqeni 34 ukuya emgqeni 35 isibonelo umvuli wezicapha wakhabu nobhadule nayi esengaphakathi umvuli wezicapha esengaphakathi wakhabo nobhadule esengaphakathi lokhu kufanele ukudwebele kubonakale ucaphuna yombili lemigqa ungakukhohlwa ke lokho mfundi ucaphuna yombili lemigqa ubusudwebela esengaphakathi esengaphakathi masikhumbule ukuthi ukuxhumana kusebenzisa igama lonke kanti imvumelana isebenzisa unkamisa isebenzise ilunga ekuqaleni noma unkamisa ekugcineni la sibheka igama lonke noma sibhekeni isiqu segama siphinde sithola ukuxhumana okugcina esiqalo emgqeni 37 ukuya ku 38 lapho imbongi ithi enye eyakamagwazwa emthini emide enye eyakwaluthuli emathulini ukutomula kokubili yombili lemigqa uyayitomula ubhala ukuthi ukuxhumana sicalo bese udwebela lokhu okungenzansi uma wenze nje uzama ukuthi ungahambelwa amamaki ungangithumi uthi kubinza 37 kumugqa 37 no 38 kutomule konke ubhala ukuthi hlobo luni lokuxhumana ubusu ukudwebela lokho kuxhumana kubonakala ngempela uyakwazi lokho kuxhumana imbongi ikusebenzisele ukugcizelela nibonile ke la bekethe esengaphakathi imbongi ithe esengaphakathi yaphinda futhi yathi esengaphakathi wakudwebela lokhu yini imbongi yenze nje iyagcizelela ifuna ukugcizelela ukuthini awuthi igcizelela lokho ekushoyo uthi ugcizelela ukuthi inkosi yakagcumisa eyabe iliqhawe bayibona isingaphakathi behluleke ukuyibona bayibone isingaphakathi shono khuluma mfundo ukuthi kungani esebenzise lokuxhumana ufuna ukugcizelela ukuthi abayibonanga bayibona isingaphakathi bafundi ke sesiphetha ngiyacabanga ukuthi sibonile ukuthi senze njani uma sibheka isakhiwo sangaphandle uqala ubhale uthi isingeniso uchaze ukuthi yini isakhiwo noma ukubumbeka uchaze ukubumbeka uchaze isakhiwo ake sibheke na umusho umbuzo uthi xoxa ngempumelelo yembongi ekusebenziseni ubuciko bokubumba inkondlo ngokwesakhiwo sangaphandle esikubheka kakhulu la ukubumba sibuye sizobheka isakhiwo sangaphandle ukubumba ukuthi uyenze kanjani uzoqala ke usho ukuthi yini uchaza ukuthi yini ukubumbeka kwenkondlo ubuso uphinda uchaza ukuthi yini isakhiwo sangaphandle qaphela ukuthi umbuzo kwesinye isikhathi angeke ukutshele uthe umbuzo bhala impendulo yakho njenge essay uma ubhala i essay kuvamile ukuthi lapho ubhala i essay kuba isingeniso umzimba isiphetho yini oyibhala esingenisweni ukuchaza
La kulombuzo uchazani. Uchaza yini ukubumbeka. Uchaza ukubumbeka. Njengoba bengike ngachazela ukuthi yini ukubumbeka kwenkondlo. Bese uphinde uchaza ukuthi yini isakhiwo sangaphakathi. Isakhiwo sangaphandle. Kubili okuzochaza la. Ubuso yasho ukuthi yikuphi ozokukhuluma ngakho kulesakhiwo sangaphandle, ungakhuluma ukuxhumana. Imvumelwano njoba bengizichazile ungasho ukuthi yikuphi ozokuchaza. Uma usungena emzimbeni, uma usungena embizi emzimbeni kufanele uxoxe ngamabinza. Amabinza. Lokhu kuphendula lo mbuzo othi ukubumbeka kwenkondlo uzosho ukuthi ibunjwe ngamabinza amangaki. La sithe inkondlo yethu inamabinza amane, kodwa uzochaza usho ukuthi eyokuqala umbinza linemiga ewu 10 neyesini inemiga ewu 10. Eyokuqala inemiga ewu 10 neyesine inemiga eyishumi. Lokho kukunikeza ukuthi ube namamaki, ubuso uyahamba futhi uye ebinzeni. Umusa uqeda ukukhuluma ngokubumbeka, ubuso ukhuluma ngesakhiwo sangaphandle. Uma ukhuluma ngesakhiwo sangaphandle, njengoba bengenza ke bafundi, kukhona uzothi ibinza 1. Uzokuthi ibinza 1, uzofaka ikhonqo la ukuhlukanisa. Ubusu yakusho ke konke okuvelayo njoba bengikuchazile okuvelayo kubinza lokuqala. Qhubeke uthi ibinza 2. Ibinza lesithathu, ibinza lesine. Konke lokhu ukubheka ufuna isakhiwo sanga phandle, uphendula ngebinza, 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 ngebinza. Khumbula ke mfundo ukuthi kufanele uphendule, ubhale amagama awu-190 ukuya ku-240. Lokhu ozokwenza la kuzokwenza kube ukuthi ube sezingeni lokuthi uphendule ngamagama awu-240. Ukwazi ukuthi ungazilahlekisi ngamamaki. Bafundi, uzakwethu ke naye uzobuya ezokhuluma ngenkondlo. Ngithenda izilungiselele ethi nyuvesi yakwaZulu. Ngenifisela konke okuhle nokufunda okuhle. Ngethembe ukuthi nihlezi nje emakhaya niyafunda. Qikelelani ke ukuthi niyaphepha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga bafundi.